Amira, abed, ak ñoon Dieyna baldé ñaxtu jom ñëlé mënu make-up man na